Zabuna wajamuka enge balongu pula
Zabuna tatelelo ane kuwa diembelo
Mina na tembelo ditware we munu bafane balorwa lelo
Mara inga soli joti zamela tsa
Usi anga yele ensa ensa baba Ile ribubutsa wenwini wanga Vana va wana vele kumbombomeleni ku fanisana na mikari ya Noa Ni ri na vakhongerisa my king leswaku ani mhisa guys ni telo ku ni fika la park station ku ta jita jinwanya nda dzi fika tsuku 1212 ke mina ngi ntsi za setsanini ni na ni ntseli next mago he uthini ni ku he loko ni ri thini we mukorotwana ni tsavula me anjeriwi ni lahlakala hlekan zanta fika tsatsa sen kumana na ku lama njhe ni tata ndhawu blind va sungula ku ni belabela mavoko na makhwela va ku hey tsatsa tsatsa un'wana
wemkhizi ya ngise taxi lank manje khona abantu be 4 kuphela nexangane eli 1
hayi i manyana i very busy swa wewe hosi n'wana vanhu